Broken?
Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto.